notanze umwuga. Cyatumye duhunga. Twahunze. Ariko naho ndiko ndawiga. Ngurisha ibyo bampaye kugira ngo ndinge menye urutware y'abarishingo barihe imashini bakotesheje kugira ndayaronke mu bibazo. Uko notaha nzi nko kudoda nashikaye mu Burundi nkadoda.